tupate ukombozi. Tunakupa sifa Baba, uinuliwe siku zote. Amin,
haleluya.
Amin, haleluya. See you.